jeshi. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu, anasema njoo kwangu nikurejeshe.
Anasema, anasema, anasema.
Give up.